Beautiful Ethiopian lady, super lady, you know, Kanda King. Kama vile nyota inanga, ndivyo navyokuona, kweli unanifaa. Nieleze nini ninapaswa nikulipa, ili sasa niweze kuishi na wewe.
Sana, sana, sana.